Iformula yendawo kanxantathu, itriangle ngamanye amagama ngu A ulingana no 1 half, uB umphindaphinde ngo h. Abe yena uA ulingana nendawo, uB yena ulingana nesiseko, ibase ngamanye amagama, yena uH ulingana nobude bobude. I-area ilingana no 1 half, uyiphindaphinde ngo B base, uyiphindaphinde ngo h. Sombulela le formula ke yale height. Ndifuna ke ngokuthi ube nomfanekisongqondweni uyibone kakuhle le nto mandikuzobele unxantathu wethu ukwazi ubone uba u-B no-H bandawoni. U-B ke uza kuba bubude besiseko sikalo nxantathu, ize ke ngolo mgama ulapha yi-height ke yona ke ubude balo nxantathu. Masimbhale ubude bakanxantathu. Ke ngoku bafuna ukuthi sisombulele le formula for i-height, sisombulele i-height. Izawuthi ke ngoku i-formula yethu, i-area ilingana necala, i-half, uyiphindaphinde ngo-base ne-height. Sifuna ke ngoku ukuthi sisombulele i-height, masisuse yonke ngoku into ekweli cala lasekunene. Sizawukuyenza ke nganye nganye loo nto. Masiqale ke ngoku sisuse ihafu. Eyona nto ke ilungileyo ungayenza ukuthi phindaphinde amacala omabini e-equation ngenani lalo ngo-2 over 1 okanye ngo-1 over okanye ngo-2. Masenze loo nto ke ngoku siphindaphinde ngo-2. Ukhumbule ke xa usenza i-equation uphindaphinda amacala yenza ntoni ke ngoku loo nto. Eyona nto ke kuba ke ngoku masisuse lo 1 esona sizathu suba siphindaphinde ngo-2 sizoba ke ngoku no-B H. Kwicala lethu ke lasekhohlo sino-2 A. Sesizawufika ke ngoku sino-B umphindaphinde ngo-H. Ukuba ke sifuna ukubhala u-H sibe ku-H yedwa singavele ngoku sahlule omabini amacala ngo-B. Uzovele wahlule amacala omabini ngo-B. Ibe linani ke ngoku u-B coefficient ka-H. Sifumana ntoni ke kwicala lethu lasekunene o-B bayahlabana. Sisheke ngoku kwicala lethu lasekunene sino-H ulingana no-2A ongaphantsi kuka-B. Sivele satshintsha amacala ke. Sigqibile ke ngoku simsombulele u-H. Impendulo yethu uthi u-H ulingana no-2A ezantsi kuka-B. Yathemba ke ukuthi uncedakele ukufumanela ukusombulela u-H oyi-height kanxantathu. Enkosi.